kill a binadamu wishowe ananikimkia dunia nizamishe ama uniweke niishi peke yangu kwani ninapomwamini kila binadamu wishowe ananigeukia nikutazame nani ni mwamini nani nani wananigeukia
Ninapomwamini kila binadamu wishowe